ngicela ukuthi ubohle utithinza ungatithinzi kuphela ngekuthi uyageza noma uyagcobisa uhle utithinza nje uthi nango ummangaliso nayi a miracle I am a wonder ngiyesabeka ngingummangaliso lo wendiwe nkulunkulu ngoba noma ngendiwe ngelubumba kepha angiphahlateki mangiwa noma ngendiwe ngelubumba angicini makushisa langa noma ngendiwe ngelubumba angicithiki makuna imvula you are a miracle you are a wonder ungummangaliso mthumise nkulunkulu usatithinza utibuka nasi ngwaselisuku sakavuka udle asesithola encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko 27 sifunde khona verse 15 umkhumbi wawubhekene nawo ngako wehluleka chubeka sase siyawuvumela ukuthi usiphephule kwehluleka umkhumbi kuchubeka kuna Paula la kulomkhumbi uhamba ngekwenjongo yaNkuluNkulu kuyawufakaza embi kwemakhosi eRoma kepha iBhayibheli lisitshela ukuthi lowo mkhumbi wavukelwa ngumoya ngicela unake ngesikhathi lomkhumbi ubhakile ngesikhathi Paula emile angahambi bekude lo moya noma bewuvuka bewukhona kepha bewungasiyo inkinga kepha umoya wacala waba inkinga mabacala lohambo kuvukelwa ngumoya wesitha akusho ukuthi wenda kabi kepha kuvukelwa ngumoya kusho ukuthi sekuneluhambo lochubeka kulo sewusukile lala bewukhona khona itolo lokuhle azange babuyele emuva naku lekumele ukucaphele noma yini lekuvukelako ungabuyele ka comfort zone ungafisi kubuyela emuva ngoba akusho ukuthi kwenteke indwe lengafanele yendeke ngekuvuka kwemoya kusho ukuthi nje luhambo seluyachubeka lokunye lengicela sekunakela ukuthi umkhumbi lo lithi wehluleka kuchubeka kwehluleka ini umkhumbi akwehlulekanga Paula letinye tindo mawutezama kuthi ake ngezame naku kwehluleke akusho ukuthi kwehluleka wena kwehluleka lendo bewetama kuyenda ungabese utihumusha ngekuthi usehluleki kusho ukuthi sebendisa lelinye plan sebendisa lenye indlela ngoba lokhu bewukwetama kwehlulekile kepha hayi ukuthi wena wehlulekile bese kwekugcina libhayibheli lithi sase siyawuvumela lo moya ukuthi usiphephule lokuvumela lo moya akusho kwehlulwa simo kusho ukuthi ake sengikhweshe ngivume lo moya wedlule kuze ukuthi ngingetuphahlateka uyathi tikhona letinye tikhathi tikhona letinye timo lekumele kube ngathi uyadivumela nje tikwende ubukeke usilima nanga umuntu uyakuthethisa umelene nawe uyakhomba kube ngathi uyabinza nje kube ngathi uyehluleka usehluleki awukhoni kulwa leni uyavuma nje hayi ngoba ungeke ukhone nawe kuba nemamasela kepha uyade ukuthi ngimelele umbuso longalwi longakabambani nenyama nengadi umkhumbi bavuma ukuthi kube ngathi uyaphephuka ngoba bebathi ukuthi kuphephuka kwesikhashana indlela batawuphinze bayibambe eyisihlobo sami kukhona letinye cards letifikako kube ngathi awemukelwa kube ngathi awujajulelwa kube ngathi awuviwa kuvume nje kungumoya wesikhashana kepha masinyane utawubamba indlela yakho lokho akusho ukuthi uyenyanyeka akusho ukuthi sewende kabi kepha kusho ukuthi nje kunemoya lobhekene nawo wena utawufika esephethelweni sakho. Amen.